Kristo mahlale kweni intuli ongunduna nkulu wesizwe sakwangono sinenkinga lapha siwumphakathi wakwangono ngepolice station engekho osekunesigameko eziningi zokugebengu zenzeka uhlukunyezwa onesi eclinic ipolice station ibiseduzane kodwa kukhomba ukuba yindonga nje akho muntu namaphoyisa khona amabili noma elilodwa elingenayo ngishiveni yokuhamba siyacela ukuthi uhulumeni asize le police station isebenze ibe namaphoyisa ibe nensiza zonke zokusebenza ngoba umphakathi usevayo mukhulu kakhulu sineyikole lana ezintathu ezingama high school eyimumethe izingane eziningi zokuhamba okuyinkosi bezimali hayi ingono secondary school ikolozela inkosi kolozela hayi lezi kole ziphethe izingane eziningi zokuhamba eyigcina nathi impilo yazo isise ezandleni zomphakathi kepha umphakathi usebenze kanzima ekutheni lezi zingane zokuhamba zihlale kahle
uyinganza kwethu yona ke le police station okukhala ngayo kuthiwa enephoyisa elilodwa nje qhaba uyinganza kwethu ngifisa ukuthi ngizovula wakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngale police station uyinganza kwethu nokuthi ke inephoyisa nje elilodwa nje vooo ngabe mhlampe uhulumeni usebenza kanjani kwezinye iy'ndawo hlapha kwi-comment section mina kigamela mngumsizi umbona phansi ejozini kwamhlabeyali kanti uma ngabe uqala ngale channel liqinisekise ukuchanzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili kuthena on lapha i-bell notification uzokwazi ukuthola zonke izinto ungaphuthelwa-ke nayodwa-ke i-video esiyiposta la kule channel mina sengiphuma kanje.